the show?
Kalileke iyagqilaza, iyavula, iyavala. Ngazi noma ngihambe nge-6x6 noma ngihambe nge-Onyx. Kodwa ngathi ngifuna ukugijima ngaphezu kwazo. Hayi ngihambe nge-6x6.
Puma. Wephuma lalela. Wephuma isenza njalo. Ngizwe ngithi hey iyagqilaza ke manje. Niza siphani. Asiqalileke iyagqilaza, iyavula, iyavala. Ngazi noma ngihambe nge-6x6 noma ngihambe nge-Onyx. Kodwa ngathi ngifuna ukugijima ngaphezu kwazo. Hayi ngihambe nge-6x6.
Guys, I've been telling him today that sometimes I see him, I see myself in him. He's such a solid rock. He always think about other people and forget about himself. It's time.
Stop this. You've been saying this.
It's time. We make him our problem rather than him making all of us his problem.
Listen, I've got Bentley problems.
You've got Bentley problems. Come on, let's do it.